Chris Black Sarge, my number one Sarge. Sababu nakupenda sana. Ukinipenda nitakupa the love of truth. Usijali kama nitakupeleka na rie. Wacha kujifanya, tukimbie tende Mombasa. Hachana na ule boy, kuja na mimi don. I'm a man of my word, malaisi kudanganya.
Impossible, impossible, I say impossible.